This song is dedicated to our Uso, Mark Tuya, aka King Laito. You'll forever be missed, Uso. From your music family, rest in love, our Uso. This one's for you.
Low Lil, Balil, Jafia Faal. Low Lil, Balil, Jafia Atai. Ma ima pe anayayi, so ma na toi au mai ai oe ile ni o lau. Ma ima pe anayayi, so ma na toi au mai. Lama, o cariño o lo longo, le tele o cala ua pisa solo, o que le cariño.